imurenge.com.
Baturashe amasasu barimo bararasa ariko nta kintu na kimwe bagezeho. Amasasu yarashwe cyane, n'ubu nyine tugiye kugera ku kibuye batwitanze bararasa cyane bikomeye, ariko amabuye yanze yabanesheje amasasu hano amatwi yamenetse baturashe batumaze.
Imurenge.com.